ntandike ntya nebaze ntya mukama kale omberedewo tondese ompadde akaseko osudde omuguwa munyanga nenekwatako onabiza bingi ai katonda Ebigambo yogere tinina manyi abadde mu lubulu abavujusa maso obugaga buleta uwo oyo ye Katonda we balabala mu bwe twakula mbanonya siraba nzani mu wadomuka kunseno tata nkwebaza Sasula, what a